kamlo difunye nowe inhliziyo yami qakene nam abanile zulu oyo oyo abanile zulu abanile zulu abanile zulu ngokungixolile Kamlo, difunye no way.